ATM na hotel. A cash flies not feelings. When we catch up na kidim ni wapati chigali na CV. Dore wat kumva mbali na CDs. A cash flies not feelings. When we catch up na kidim ni wapati chigali na CV. Dore wat kumva mbali na CDs.